Sanibonani ngimingelele igameni inkosi uJesu. Sengikhulume kakhulu izwi alisekho nje khona. But ngifuna ukusho one thing. Yokuthi le nto beyingayenzi ngoba ngifuna ukubukisa. Noma ngifuna ukuthi abantu bamaphepha bakhulume ngeze igama lami. Lo mama oleli la uma wami wangizala indoda. So uNkulunkulu ungifundisile inkonzo yokuxolela. Ngikwenzile lokho. And uSisiphingi uyazi siyaxabana sizwane sixobele sizwane sixobele sizwane. Khululeka. It's because in a drama vele. Vele in a drama. But in Fisungulu Guti, I'm fully in Lena, Laya Kona, I'm kind of selling Zonkizento. And this Tempus of Sam Uti, Osses Park, Hot wonke umuntu isifiso wayihleze ethi baby akufe mina kuqala ngiza kufe mina kuqala kufe kuqala ngithi mina mengiwafa mina kuqala kuzonakala so ngizonikada ngikhona mongangitholi ushaye imoto kuzendlini uzoyikhokhela i-Uber ufike kuzendlini uma ufuna i-rice ufuna ini ngaze kufike emaphepheni. When young kid of my Zaman, Padding Yabon Kunukulung, Bongawankumun, Tokona, Lau Figile, and was by him named him, and I'm confused and equal at him when Patting Yabonga casting Yabonga to Elegance Yabong Kunukul and Bussis as Andis Kini Nasimagin. Thank you.
Mde nora kumete, nora simelane ne shobo zonke, abangani egameni lenkosethu Jesu. Kuthiwa ngizokhulumela abalingani. Bakwethu angazi ngaqalaphi. Umama lo lelela sikanselene. Alibonge igama lenkosi. Emdenini nomdeni nomdeni udinga uunderstande impilo esikuphilwa kulomdeni loyo. Unguni benganankinga ubeyidlela into zakhe ehlekisela sihleke kube mnandi. Ngikhumbula ngelinye ilanga kuphambana amagusha lapha nembuzi wathi kumina hayi cha mlingani phela ngifanele nginike wena imbuzi ngathi naye umuntu osifazana akaphathi imbuzi amadoda aphathi imbuzi wathi cha hayi banje wena sihleke lokho nje ngiqonda ukusho ukuthi ebantwaneni ophinki bonke nododakazi wami ubhebe sodumo nisho njalo nina mina ngithi ke ubongekile ukuthi noma sekunje kodwa asikhohle ukuthi bemela phambi kwenu ezokhuluma ngongoni ungoni Licious ungoni Rich othamkhize osiphindile impintshi kangoni uyibona ngamehlo mawumbona mangase ngithi akusuke usiphindile nodombi nobani uzobona ukuthi abangani bangoni. Kusho ukuthi unguni ngimazem dala ngihlangana naye kwa Jane bethunga ngihlangane naye kudala ebethunga no Jane benekhono lokuthunga nokucula ngikhumbula nje ingoma yabo le ethi ena
wonke umuntu acela ukujuliswa kosami lesikhathi samanje thandweni lakho ya yandisokukholwa thathu baba lomi nagogo Yavuma, angijulise mina. Angichulise, ngichulise, ngichulise. Athandwa nilani.